ubona cyari kigabo uyu 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 rabyene yankorotse uyu ye kare 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 mya filme narakutse hamwe numva ni yashu nda hamwe nkavuga ati ngene ndasa uramwe mwe by'ubuseriye mwe byo gukina bimwe byo kunyumba byabi ndi bimva ko urabona ko byari bigezwe hico hari gihe byigeze kugerwa
byo byo kunyumba
eh byo kuguruka mukobwa ugasanga mutunze mu rupangu ugasanga yataye ababyeyi ugitanda gashika shashe amakuse kugitanda nkuko
ngo ni wajya
akaca simbura ukuta kagenda hari ingenzo usanga hari abantu babarundi bari hanze abo bantu bari hanze baravye ibikorwa byacu
aba diaspora
eh niko babita ruba abo bari aba dia muramba bari birangora kuva mu kirango ruba abo rero abo ba diaspora iyo banza wumve iyo babonye ibikorwa byacu bariko barabirabe hariya kuko barakundu barakundu barakumbura ururimi rwacu
neza cyane
iyo barukumbuye nka bari Dar es Salaam USA mu Bwongereza mu Bufaransa mu Bubiligi mu Burundi bakabona bakaca bavuga aba n'abarundi biwacu tibgahunda abarundi bateye imbere bakaca baguma bamamaza muri ya mu bazungu bakaca bavuga mu cyongereza nkuko bakavugana mu cyongereza babwira abazungu bacha bavuga ati mu Burundi kweri ibikorwa ndabona mu Burundi hariyo ubumenyi
ntamagarira abavyeyi barishiramo cyane gose yuko aya mareresi atuma abana bashira isoni cyangwa bagira gute ariko jewe nanje nasanze atari byo ahubwo c'est le contraire
ero groupe ni fait la force iriho kugira ishobore kugira changement ku bajene
shikiriza rero ubutumuti mwaba diaspora mwe dufashe mutumbereze ibikorwa byiwacu
sunacuwaka
aba kamera rero babwira
ba diaspora mukoreshe reka mukurikirana ibikorwa byacu kubugirigiri TV kugira murabe yuko abarundi dushoboye kandi dukora ibintu bizima dutanga impanuro
yes bakunzi ba GTV reka tubaramutse turobaramutse cyane tubashimira naho muri ko muradukurikiranira muri ni Gitega Entertainment TV aho tubazanira ibintu byinshi biza bitandukanye na cyane cyane turacyari muri entertainment nta byinshi ndi buvuge ni Elvis nibitanga imbere ya kamera ariko murabona ko ndi kumwe ni team kabisa ikwiye ivanze kabisa nibaza ko mwamaze ko na mbega ni bande ni inyo fela force inyo fela force ni bande harimo bande bagira ibiki nibindi nibindi byo muza kumenya muri kino kiganiro aho batuzaniye ibiki amareresi azatandukanye ni inyo fela force turahera hehe turahera kutwubahiriza igitsina turahera hijya atwidondora tunongera tunamuramutsa aramutsa nabari ko baradukurikirana ndakuramukije
ndabaramukije cyane nitwa Irankunda Florence mukabenshi banzi ku izina rya fofo
yes ni fofo Florence Irankunda kama ni iradukunda kuri fofo nibaza ko no mu mareresi nyene ukoresha fofo nyene
kubera kenshi twagiye nko ku sinema duheruka gukina nitwa Queen
yes ni fofo batazira Queen muri mu reresi imwe ariko kandi kurundi ruhande turi kumwe nundi musore singaha ani batari umushinga ntahe reka tukuramutse wongere widondore abariko baradukurikirana kuri GTV
banje kubaramutsa kwanza ndabipfuriza umunsi mwiza kuri mwebwe turi kumwe ngaha
abariko baradukurikirana nabo
nabariko baradukurikirana ndababwira ati kabisa mubandanye muri aba ibikorwa byacu bimeze neza cyane kuko bisanze nitwa ntakaruta imana Johashe alias Mr. Kimbreges
yes ni Johashe Kimbreges mu mugwi inyo fela force ujejwe iki
ndumukozi ndakinkina je ndumukozi nkaba nitwa simba nitwa Kimbreges nyene nitwa Ruhasha
Ruhasha
yego
nuko kurundi ruhande turafise kumbure yo bari kizigenza w'umugwi nawe reka tumubwire atwidondore yongera aramutse n'abakunzi ba GTV
murakoze cyane nongera ndabaramusa abakunzi ba GTV amazina yanje ni Twakizimana Karim benshi bazi ku izina rya Mzungu ego nkuko bayivuze kabarije ndongoye iyi team group in your fellow force ngaha mu ntara ya Gitega
yes ni muzungu nta utamuzi kabisa ngaha mu gisagara cha Gitega ndetse ntara yose reka tuguhikaze muri kino kiganiro kuri GTV
murakoze cyane
ego kuri iburyo bwanjye ndi kumwe n'umumama wa bien san umumama wa fresh nawe ngira ngarashura kutwidondora aramutsa n'abakunzi ba GTV
murakoze cyane ndabaramukije mu izina rya Yesu ego nongera ndabifuriza umunsi mukuru wa Bob Marley Eh, nubwo ndo mu mama Rasta.
Yeah. Ni mama Rasta ngira ngo kumbure kubatakuzi nkajewe mbaza ati hajya mu karere no munsi bipanze neza.
Yo gose nubu nsize byashushe.
Urakoze cyane ngira turahicisha mu mwanya.
Karibu. Ego.
Yeah, ni mama Rasta ari mu mugwi inyo fe la force muri make turatumbereza microphone kwa muzungu aratubwira muri make inyo fe la force ni giki.
Murakoze cyane. Inyo fe la force ni group iringa mu ntara ya Gitega isanzwe ikina Amareresi mu Kirundi no mu Giswahili ariko ubu Amareresi tuko tukina mu Kirundi kubera tararonka abacteur cyangwa abactrice benshi bashobora gukina mu Giswahili.
Ego. Habuziki.
Bo. Sindamenya neza ikibuze ariko turacyabuze abantu bumva igiswahili cyane kuko abo turi kumwe benshi bumva ikirundi kandi bahisemo ko tukina mu Kirundi kugira tugerageze n'abantu baba batumva igiswahili bashobore kumviriza ibyo turiko turagira cyangwa ubutumwa turiko turatanga biciye Amareresi.
Yeah. Tutaravyibagira wotera kabo basa abantu batahura igiswahili bituru mu gwinyo fe la force canke mufise ubundi buryo mubicishamo.
Bo kuvyukuri turabarondera kandi gose kandi turanabakeneye cyane kuko dukeneye kuvanga indimi saba kina mu giswahili gusa abazi igifaransa icyongereza indimi zose turabakeneye muri group Union Fela Force. Ko group Union Fela Force ni timu ikomeye cyane kandi iriteguye kwakira abantu benshi kubugyo tugomba gukora ibintu bitandukanye n'ayandi matimu ngaha mu Burundi.
Yes, ndabona bari ko baradukurikirana batahura icyongereza, igifaransa n'igiswahili ndetse murahawe ikaze kwa muzungu kugira ngo mubashe kuyandikisha muje mu bandi.
Imiryango iruguruye.
Azo basangahe.
Ah, twebwe muri uwo mwanya ukuntu tumeze, dusanzwe dufise biro yacu, twe ningendanwa. Dusanzwe dukorera ahanyene mu ishatanya. Kuri iri barabara rya kuri Bon Pasteur. Hefu ya Tokay. No kuvuga niho dusanzwe dufise biro yacu ko twebwe biro yacu ngendano.
Yes.
No kuvuga niho dusanzwe dukorera indi mirimo na cyane cyane inyo fe la force ni groupe ikomeye cyane irafasha n'abandi bantu batishoboye abari mu mabarabara tukabigisha akazi gusokoza kugira n'ibindi bintu byinshi cyane.
Yeah. Dutumbereza kwa mama Rasta igihe umvise akamo ko kuja mu mugwi inyo fe la force wavyakiriye gute.
Jeje numvise akamo ako kamo nakatewe na muzungu kubera twari dusanzwe tumenyeranye hanyuma iby'Amareresi yari yaramaze kubimbwira akifuza yuko abantu bakuze boza kumutera intege. Jewe rero narumvise binezereye cyane ko narambise mu bandi hanyuma nca ndamwitaba. Ego.
Hama umaze gushika mu mugwi nibaza ko hasanze ugwaruka rukerebutse nka kimberegesi hariya bafofo hariya byarakoroheye kuba bamwe ubu uye mu banye gute.
Abantu bameze nkabo onye bamba barere simba ndabatutse baba bameze nk'abasaze rero je ndamenyereye kuko ibyo sanswe nkoramwo nkorana n'abantu nkabo kizira kushavura kizira yuko uraba numucinya ahubwo byarangyohe cyane bituma kandi ntwenga nkiraje nisa
kabisa. Ubwenge buguma buja kugira
buja kumwanya kabisa.
Hanyuma nibaza ko muri inyo fe la force umaze gukina Amareresi menshi turaza kuyagaruka ko ubu uye ahugeze urabona yuko bivanye n'ingene mubanye n'ingene muri ko murakina urabona ko utazohavuba nka babandi baza bakagenda abandi bakagaruka urabona yuko vraiment muzogumana nabo kugira ngo mubashe gushigikirana.
Yo gose cyane gose kuko ni nacho cyanatumye kugira double gene abakurira benshi n'abajeune kugira baragize iyi volonté yo gushika kuri iki kintu ifoko ko ndabankuhasha.
Yes.
Nico gituma ntashobora gucikiza hagati nzokwama ndi nyuma yabo nzokwama ndi muri uyu mugwe.
Yeah. Uyu ni mama Rasta ati nzokwama ndi nyuma yanyu. Kimberegesi weho gute bivanye n'ukuntu mwatanguranye n'uno mugwi, mwaratanguranye n'uno mugwi gushika n'ubu n'izi saha muri kumwe kandi urabikina neza cyane. Wiyumva gute uri muri uno mugwi?
Kabisa je ndi muri uno mugwi. Ndaryohewe cyane. Kuko abo turi kumwe bose tubyumva cyo kimwe.
kabisa ikintu cyo nico gituma mvuga ati mwono mugwi ndagukunda kandi cyane sinifuza no kuvamwa kuko iyo muyazo kintu mugapanga nka mapu turabyose twese tubihurizako kandi discipline kabisa turagerageza turubahana urumva na sinza gusotora uyu sinsotora uyu asimbira uriya na kabisa turabana tuba twipanze neza nico gituma umugwi navuze ati kabisa nico na ukundi uko arimo abantu kubahana dufise urumva ni dufise discipline
yes turamenyereye uvuga kenshi amajamba twenza ukina ibintu vya makomedi nibindi wo tuvugira akantu mu masegonda 10 kugira ngo ugere karadukurikirana base aje muri mood kugira ngo yumve ko ajyohewe
eka je prema ngerageje kubabwira nkuko bisanzwe no vuga nkasubira mu film manager na kinyi
akantu gatoyi gusa
urumva twako tukinana n'uyu
uwo queen
queen uyu ubona cyari kikabo uyu uyu uravye na yankorotse uyu kare mujya film narakutse hamwe numva ni yashu nda hamwe nkavuga ati mbe ndasa uramwe mwe by'ubuseriye mwe byo gukina bimwe byo kunyumba byabindi bimva ko urabona ko byari bigezwe ico hari gihe byigeze kugerwa
byo byo kunyumba
byo kuguruka mukobwa ugasanga mutunze mu rupangu ugasanga yataye ababyeyi ugitanda gashashe amakuse ku gitanda nkuko
ngo ni wajya
akaca simbura kutakagenda urumva je rero kubera nari umukozi yarampangayikishije gose hasanga nk'ubu harageze gihe uyu mukobwa uyu agenda kurira urukuta arurira aragenda nshitse nyene ndamushikire ndashangwa kubaza ati none wowe nti sawugiye he nti harundi hauri sangapi samunani namubaza ati none wowe ugiye mwiri joro ugiye he aratangura kumbwira ngo ngiye ngo ngiye ngo kuryoherwa nanje ibyo byo kuryoherwa nkamwiyumvira nkamuraba umuntu adutura sangwa bagenzi biye ngo baramurindiri uwo mukobwa yarambabaza kwendi nkumva na stress ahakwa kunyica nayi ngavuga ati umukobwa agacare guta se wiwe no kutazi ibyo ntangiriye se wiwe ati yata ngo kimbege ngo rwasha ngo guhano ngize ndashika urumva narabutse byo ndamubwira namubwiye yuko nta sijewe ko atabushobotse mfise bwo gucunga amadayimoni
ni dayimoni
urumva none umuntu yaraguruka mugabo mu yaraguruka mugabo kubipanya na system nyene yancore sinari gushobora kwemera imbere ya boss yuko yancoreye kugira arengane
bazi nuko ako nakantu gatoyi gusa kamwe hama queen weho gute uri kurakina birakorohera nta tuntu twudusoni ugira
oya nta soni naramenyereye
mu gihe umazemwo ni avantage yihe uri kurakura muri uno mugwi yo kubana nabandi
mu bisanzwe nta kintu nigera nkora naco gituma mbabara kubera iyo turi kumwe twese bituma twese tuca tungana turangana mu bisanzwe twese tuvyumva kumwe
aracho uhamagarira abandi bari mu rungano rw'iwawe bo babiyumvira
yego
ubahamagarira iki
bahamagarira kuza muri uno mugwi kubera tuhungukira vyinshi biratuma umuntu aguma yugurutse mu mutwe nta na kimwe kikubabaza mu bisanzwe
ama stress li
no ama stress
nuko rero dusubiza mikro kuri kizigenza w'umugwi turamaze kubona twarabonye amareresi mumaze gukina twarabonye biho mu rukundo parti nyinshi turabona Sonia turabona kandi n'ivyara ntirigoye ivyara ntirigoye nko kurera mu ncamake watubwira bibaho mu rukundo yari ifise icigwikiye
filme bibaho mu rukundo icigwa cyayo nuko kenshi mu rukundo umuntu akunda guhura n'ibintu byinshi ariko mu gihe utaramenya icurimo birakugora ariko maze kumenya icurimo uramenya yuko uriho kugira ushobore guhangana n'ibintu byinshi cyane mu rukundo hariho kunezerwa mu rukundo hariho kubabara mu rukundo hariho deception kandi ivyo vyose mu gihe ukunda nico gituma bavuga ngo amaso akunda ntabona neza mu gihe uri kumwe n'umuntu ukunda naho yo bari mboregwa naho yo banyutabi umukunda bashoboye kubwira tujya umuntu ameze kunuko nuko we ntavyo ubona kuba umukunda rero hariho kubabazanya hariho kutababazanya mu rukundo niyo myigisho twashase gutanga tuongera kandi twerekana yuko mu rukundo urashobora gukunda umuntu nawe akaba afise uwo ndakunda ujya nawe agakunda uwundi nawe akaba afise uwo ndakunda rero ni inyigisho twashimye gutanga muri bibaho mu rukundo
yes
hama kuri Sonia Sonia ni filme twakoze ibice byinshi gushika kuri munani twashase gutanga inyigisho zerekana ukuntu umuntu ashobora kuba ari umunyarumogi ariko ukamukunda mu nyuma zo kumukunda muhira iwabo n'umukobwa bakamwanka ariko kubera wewe usanzwe umukunda ukamukura muri zigya ngeso mbi yarasanzwe arimo agafata intumbero
yes
yego
nibaza ko bitomoye cyane utarayibona yo kwihutira hehe
utarayibona no kuri yo ja kuri channel yacu yitwa ubugirigiri TV arashobora kutubona byose biriho ayikurikirane na utashoboye kubiheza yaratugoye
oya ntacico ibyo vyama vyabaye kumbure muzo bigaruka ko tugenda kwa mama rasta nibaza yuko muri no filme ya ivyana ntirigoye nko kurera ndibaza yuko uri mu actrice
ego
woba wakinye role imeze gute
je nakinye role yo muhungu wanje ndumu mama
ego
ego hanyuma ego natanga impanuro kuko ntivyari vyoroshe mu rugo hari ivyari vyaragoranye hanyuma ndatanga impanuro mu nyuma biragenda neza
bo nuko ni ivyarantirigoye nko kurera aho mama rasta yagerageje gutanga impanuro ziza zikomeye nibaza ko umuvyayi wari we wese ahari yo kwihutira kurabyo reresi
ego cyane iraryoshe cyane gose
iraryoshe gose
kandi rimwe impanuro nyinshi
ego tugenda kwa queen weho muri ivyarantirigoye nko kurera wakinye hori meze gute
ubisanzwe nari umuguruguru kweri ego Inashoboka.
Niwashoboka. Muga wari umwana.
Yego.
Aha. Ekimberege siweho.
Ah, je kabisa kaje kanje karo ku busiti. Narinjejwe gucunga uyu nawe rero kubera nabona nubundi ari yare uyarangoye kweri. Kubisanzwe nkaje nk'impanuro je no banaratanze. Kabisa yari gusa naragigiturire vrem. Naragigiturire mugabo. Erere yaciye haba urum gusa none kuyu naho ntakirya yaguma yagiye rega yaguma yagurutse nka tukirukana we rakaguma yari urumva ntiyashoboka ndamwankire ndeke areke avumbatishe nanki kuyatora yari yare cyambaga te kampe kuyatora antuka
ugume waya yari
ngume na yari batume bantuka nubundi na yari kuko nta mose ntibya ntiyareka kuguma yantutse mutama yandi umuhari
okay Oya nuko turi mu filme ireresi batazire ngo ivyarantirigoye nko kurera numugwi Inyo fe la force muri make watanguye ryari ibikorwa vyawo uburyo ibukura hehe
Murakoze cyane group Inyo fe la force novuga nti yatanguye muri 2016 kuko niyo twatanguye gusohora filme yacu ya mbere umbajije uti uburyo ibukura hehe twisunze izina ryacu ni Inyo fe la force mu kirundi ubugirigiri bugira babiri kandi umuntu umwe nashobora kwishoboza wenyine kandi ukuboko kumwe ni kuvuza ingoma hama rero icyo gituma tuyungunganyije kugira dushobore guhura n'abantu bantu turi kumwe hano uburyo buva muri twebwe nyine turagerageza ivyo dushoboye tukagira amakotizasyon hama tugatanga message zacu biciye mu ireresi impanuro tukazitanga biciye muri ubwo buryo ariko kuri umwanya turiko turavugana nta management dufise ni twebwe nyene tuyungunganya nacyo gituma ibikorwa byacu bishika bitevye
ni nayo mpamvu ndabona nagerageje gutemberera urubuga rw'iwanyu urubuga rufise ama comments menshi kandi n'ababone vraiment sibake tugiye kuraba ari abantu baguma basaba ama série ati mbega izindi zigeze hehe icyo kibazo hari cyo kivuga ko zigeze hehe ko baraba seri imwe ugasanga bakeneye yindi irihe bimeze gute
icyo navuga kuri ivyo icambere kwanza abantu bakunda kudukurikirana batugirira imbabazi batubabarire cyane kuba tubatevya kuko natwe sivyo twifuza ariko kumvo atamutahe dufise batwihanganire no kuvuga turashobora gukora film turifuza kwishika kore kandi bayirabe bayiheze ariko ku mpamvu atanitahe dufise usanga biratugoye rero nico gituma hama umunsi tuzoronka abantu badusupporting mu mafaranga canke mu bindi canke kamera canke ibindi nokuri twe turifuza yuko group Inyo fe la force mu ndu zibiri tuza turabashirira ku ibintu kandi inyigisho nziza cyane zikomeye
ariko tugomba tumenye hariho nk'abantu baba ariko baradukurikirana bavuga bati ingene twagiye turakurikirana inyo fera force turabona ko ari ku ikeneye support wo duha detail y'ukuntu muhora mukora kugira ngo film isohoke ni nguvu zihe muhora mushiramwe muhora bigenda gute kugira ngo twumve hayelma ubwo buryo buba buri ko burabo ko bisaba uburyo buhanitse nubwo bari ibintu bisanzwe kugira ngo umuntu niyagira icyo cyumviro cyo kufasha ashire mu kuboko
bo no kuvuga iko ica mbere group ni fela force turi abantu turi hasi cyane tuyiyo tugiye mu gikogwa kandi turaciye bugufi twebwe iyo turonse biraka naho utubwira tuze kumesurira kugira dushobore gusohora film dutange message zacu turashobora kuza naho uvuga ati ariho ibiharage mfise tugomba nyene ko mu cyanke mukati ubwasi turashobora kuza inyo fela force kugira dushobore kuraba ukuntu dushobora gusohora film abantu bashobora kuyiraba no kuvuga twebwe icyo nicyo gikorwa dukora kandi nkuko unye mu gihe twe dukora nabandi turi yungunganya nimba ari bitanu bitanu ku kwezi nimba ari bitatu bitatu ku kwezi gacyo sanga rero umwaka uraheze turaronse rero yo gukina film icyo gituma rero tukunda guteba biciye muri iyo nzira
nibaza ko vyumvikana uwo ba afisi ingene ashobora gushiramwo ukuboko yoshiramwo ukuboko mama rasta ubwo ku ruhande rw'iwawe nta ngorane biguteye mu bivanye n'uburyo weho icyumviro woterera kubijanye n'uburyo cobikiye
je kuvyerekeye ingorane bintera nta ngorane nimwe bintera kuri jewe ariko rero igi gikorwa kirakeneye nyene intererano nibaza yuko bifashijwe na mwebwe nyene muza muradushira ku ku mbuga ngurukana bumenye hanyuma abantu bakaturaba bakatugomwa ntirazobura abagira neza bavuga ati aba bantu reka tuba fate mu mugongo
dufatiye muri no carrière muri mwo mu bijanye na Amareresi ubutumwa wo butumbereza kwande mu bijanye na sponsor wowe bwiruti wewe naka ndagusavye nokuri udutemberera urubona ibikorwa by'iwacu wumva amarira yacu ari cyo ukora udufashe
ni zimbuga nyene ngurukana na bumenye yego nizo mbona zo dushikana kure kukurumva muciye muza muradushira ku ntuzeye chatu bidufasha kumenyekana hose ngira peut-être n'igihugu kikatinda kikatumenya
ego hama tugenda kwa queen weho inguvu uriko urashiramwo mu mugwi uzikura hehe
inguvu ndazironka ndazironka cyane
ubwo ho ruronka abantu bagutera intege bakavuga bati ivyo ukora ni sawa
ego ego
nta kintu urabona cyo tuma uzohavuva mu mugwi
nta na kimwe kubera hariho abantu benshi ego abaguca intege ntibobura kuko abantu ntibakunda bimye kandi zishobora gushimisha abantu bose ntibikunda muga benshi novuga nka benshi je barantera intege ego
baraprecia ibikorwa by'iwanyu ndetse mbega muri inyo fera force nka kimberegesi wewe ubona mwifuza gushika hehe
okay kabisa jewe ngerageje kubivuga neza mu rurimi rwumvikana kabisa je ndipfuza kugera kure cyane pana ngaha gusa pana ngaha mu gihugu cy'u Burundi pana mu Rwanda pana muri Kenya pana da Islam ndipfuza kugera mu bihugu biteye imbere USA hariyo mu Bwongereza nditege isi yose kubisanzwe nkatera imbere bakabona ati kabisa ati kuba mu Burundi turabona yuko ati kubakinye bamafilime turabona ko turabambere sibyo nico gituma ngubwira ati biramutse bishobotse tukaronka ubushobozi buryo bukwiye ko urabona nk'ubu muri iyi myaka dukoresha umuntu dufate bacu mugani bati umuntu yiyaga ahashikana kuboko hadashikana kuboko na arabwira mugenzi wati nyaga urumva ndose nk'umuntu yonyaga aho ntashika
ubugibwo cabuhera
yo asha ubugibwo cabuhera kabisa nkaronka kamera nziza nkaronka nyene ama microphone yukuri y'ubuseriye ibibanza byiyemera urumva imodoka zikwiye urumva hamwe ku myenda ho hamwe ntakura uramana nkubu nkubu nkaba nkaba nkura kurani eh romba ari cyashuje gose
kabiza je nico gituma mvuga ati jewe kugwego nipfuzwa kugwego ndipfuza kurushika ko kandi cyane
dusimbira rero kwa mama Rasta kandi gatoyi gusa mama Rasta nibaza yuko wewe usanzwe urabona mu kibano ko nkugwaruka rw'abana babigeme akenshi abavyeyi ntibakunze kubemerera kuja mu bintu vy'amareresi ibintu dufate vy'imiziki mbega uri kuraraba na karusha kahe karimwo ni nakagoha kahe wo keburira abavyeyi bafise akageso nkako canke umugenzo nkuwo
ego untunge mugamba nze navuze ko ndi mama Rasta ariko sinigeze mvuga izina ryanje
ego
reka rero mbanze nsubira inyuma gato y'imvuga izina ubundi banyita Kizimana Marie Gorette hanyuma bakaba bantanzira mama meme benshi n'iryo bazi
ego
ako mama Rasta nakabijya
ego
rero urakoze cyane benshi baramaze hariho benshi bamaze kumbona muri ireresi
ego
numva bariko barabimbwira ngo mbe gusigaye kwina amareresi intego neza cyane gose ngo ngumva ko batangaye ahubwira nibisanzwe kuko je nabonye rwaruka rufise talent kandi ni vyiza ku gihugu tuguma tugwiza abantu bafise amatala
yego
hanyuma ncamona ko twobashigikira rero kubwivyo kubera nabonye harimo abamama harimo abapapa nibaza ko bizonyorohera ko naciye ndababwira namwe bwa wubwo ugwaruka rwanyu hako gwirirwa rurayerera ruja kunywa ibintu by'ibiyovyabwenge ibintu bibatesha umwanya atahubwo nimubazane biyunge kuri uwo mugwi kuko umwanya munini akenshi baba bari mu marepetition uwo mwanya wo kuja muri ivyo bindi bibatesha umwanya biyovyabwenge nabo baronka
yego
nibaza rero yuko nzoza ndababwira bivanye n'ingene bazoza barambona gucyo nyine ku nuze ku mbuga ngurukana bumenyi nzoca nza ndababwira ibyo ari byo
yes nibaza yuko mama meme aradukeburiye arakeburiye n'abavyeyi arabavyo usanga bafise ibindi byiyumviro ariko iyo bari mu mugwinyo fela force wo si vya bindi byuko oyo hama muzungu Inyo fe la force ifise ihangiririye ifise indoto iyiye
chambere indoto za group inyo fe la force noko hano mu gihugu cacu nibindi bihugu bibanye hariho ibintu byinshi cyane byashoboye konona ugwaruka nakaranga group inyo fe la force yacisohoka yaciye seruka kugira ishobore gufasha muri ico kintu ariko ikaba ibuze ubugyo yaba yari ifise ubugyo vyinshi ntitwabivugira ngaha ahubwo babibona mu bikogwa twe dukora rero group ni fe la force iriho kugira ishobore kugira changement ku bajene changement ku ba papa n'aba mama nacyo gituma dukina ama filme menshi atandukanye ko ama filme yacu yose sayo gutumwanya ahubwo arimo impanuro mu gihe uyahaye kibanza hama rero indoto igira kabiri ya group ni fe la force nuko turifuza kwiteza imbere biciye mu ngabire twe dufise kuko byose biri muri twebwe biciye mu ngabire dufise turifuza kwiteza imbere ahubwo kandi ihimiriza aba papa n'aba mama n'aba jeune tukura amaboko mu mpuzo dufise ingabire tuhaguruke dukore tureke kuja muri ibi nabiriya ariko tukoresha ingabire dufise kugira tugure umuduga tugure inzu tugire impango nk'abandi aho kuja kwiba canke kuja mu barabara turondera ibi nabiriya ahubwo duhaguruke tukoresha ingabire dufise hama tugire ico nacwe natwe turondera ejo canke higiye ejo abana bacu bazoci bavuga ati papa canke mama barakinye filme iki kintu mfise cavuye muri filme bakinye
yes ego. Nibaza ko ari indoto nziza cyane ishobora kugirira kamaro umwe wese ari mu mugwi hanyuma hagati yaho muri muri bake ngaha bakina amafilme kandi bakakigwa neza mbega urugero abantu babakirira ko murarushima canke hari ikindi kintu mugiye kongereza ko
kuvyo kuri bivanye n'ukuntu abantu batwakira twe turabishima ariko hanini ico nosaba abantu badukurikirana twebwe group ni fe la force
ntidukunda cyane cyane ama felicitations menshi menshi ahubwo dukunda abantu barabe ibikogo batubwire ati hano mwakoshereje hano mugire ukunuko kunuko rero bigaca bituma natwe tushobora gutera imbere gose naco gituma rero twe turashima turabishima kandi turifuza yuko babandanye batubwize ukuri aho bitagenda neza batubwire aho bigenda neza batubwire ariko mu rundo ukuntu ameze ikintu naho cyogenda naba kubwira ngo ni sawa eh nuko bimeze
eh nuko turangiza ikiganiro cyacu ndabibuze ko nuko murakurikirana ikiganiro turako turakorana na numugwi inyo fela force kubijanye na mareresi kiriko gica kuri GTV ni Gitega Entertainment TV ariko dusozera akajambo kanyuma fofo ariwe queen kumbone ndakwisa kazina ka kachi wiswe mu ireresi imwe akajambo kanyuma wobwira abari ko baradukurikirana kugira ngo babashe gukurikirana ibikorwa vyanyu muri inyo fela force
aha abantu bari ko baradukurikirana no batumirira kubandanya muri ibikorwa vyacu mudutera n'intege ego kubera duhura n'ibintu byinshi biduci intege nkuko babivuze ahantu bitagenda neza mukazamura tubwira ati mwitwaye nabi byari kugenda uku ego
nuko nico kimwe na kimbere guess dusezera abafans wo babwira iki
je kweri abafans banje nababwiye ati mubandanye mukomeza mutwiteho kabisa mudufashe mudukajya kuraba kudufasha kwacu naho muraho ibikorwa byacu mukavuga ati ibikorwa byacu bya inyofera force katubikurikirane mukaza murashabo iyo subscribe mugafyonda kuri hajyanyuye kuri
she
bakaza barape kabisa bakaza bavuga ati akarayika bakagashirako canke bakababone biba bari biko baradufasha cyane gose tuba tubona yuko bariko baradufasha ku bikorwa byacu twakoze aho kabisa ndavuga ati kweri bahezagirwa canke naho hari icyo ufise ubushobora kavuga ati ingo mukinere hari umuntu ashobora kugufasha mu manager akakubwira ati ingo ndafise ahantu heza ingo hakinire ngo muhakinire bareke kudusaba amafaranga tukagenda tukakinira hama ikintu cyari nayo kigatoka neza erega nawe nyene hajya iyo tuyo tumugiriye publicity nawe nyene biba bibera mugabo abantu biki gihe bamwe bonga iwacu mu ntara ya Gitega geshi ntibabitahura
dutera kama nk'abantu ba mahoteli abantu b'ububare
yego
abantu
ba amazu canke namazu bubatse mashasha ngaha
abantu bafite imiduga
myiza
ariko gusaba amafaranga kuko baba bariko baranashigikira igikorwa
yego prem kabisa kandi nkaba nongera nanje saba nk'ubuyobozi ubuyobozi burashobe kuvuga ati igikorwa cha inyofera force canke cyane andi magrupe yose bakabona igikorwa baba barimo bakabona intumbero yabyo iyo bariko bashaka kuja bagafasha yereka nitwebwe tugerageza nitwe du supporting igihugu kuko igihugu iyo igihugu kivuyemo abantu nka twebwe dukina amareresi barabona ati nkari nkubu hari ingenzi usanga hari abantu babarundi bari hanze abo bantu bari hanze baravye ibikorwa byacu
aba diaspora
niko babita ruba abo bari aba dia muramba barira birangora kuva mu kirango ruba abo rero abo ba diaspora iyo banza wumve iyo babonye ibikorwa byacu bariko barabirabe hariya kuko barakumbura ururimi rwacu
neza cyane
iyo barukumbuye nk'abari Dar es Salaam USA mu Bwongereza mu Bufaransa mu Bubiligi mu Burundi bakabona bakaca bavuga ati aba n'abarundi biwacu ntibwaho ndabarundi bateye imbere bakaca baguma bamamaza muri ya mu bazungu bakaca bavuga mu cyongereza nkuko bakavugana mu cyongereza babwira abazungu bakaca bavuga ati mu Burundi kweri ibikorwa ndabona mu Burundi hariyo ubumenyi
shikiriza rero ubutumwa uti mwaba diaspora mwe dufashe mutembereze ibikorwa byiwacu
sunacuwaka
aba kamera rero babwira
ba diaspora mukoreshe reka mukurikirana ibikorwa byacu kubugirigiri TV kugira murabe yuko abarundi dushoboye kandi dukora ibintu bizima dutanga impanuro haba bajene aba mama aba papariya tukaba bagagenda barabye ugafilima akavuga ati aha hantu ngiye kuza nditwaruku ngiye kugira discipline kunsumba cyanke ngire discipline kuri muto ari hasi yanje cyanke ngire discipline kubutungana nico nane nabakomera muzobikurikirana ku ubugirigiri TV muzohabona ibikorwa kandi bikomeye ariho n'utundi nyene dukorwa muzobona mukavuga ati
twe turakwiye gushigikirwa.
Yes, nuko ubwo n'ubutumwa buhawa wa diaspora yo bari hose yo bava bakagera hanyuma dusozera akajambo kanyuma akari ku mutima ga muzungu wobwira abantu nakahe.
Akajambo kanyuma no babwira icambere no kubashimira hama nkongera nkashimira mwebwe mwagerageze mwagerageje gukora ibyo mushoboye kugira uyu munsi abantu bashobore kudukurikirana biciye kuri TV online. Nukuri mwagize neza cyane turabashimiye gose Imana ibahezagire turifuza yuko nabandi benshi bogerageza baze baratwitaho nkuko nyene iyi ni support nini cyane turabashimiye hama abandi nuko nabo nyene tubashimira mu kurondera ibikorwa vyacu biciye ku Bugirigiri TV bagerageze babirabe cyane ariko kimwe nagomba ndabasabe turabizi neza yuko ivyara ntirigoye nkirera ya mbere na ma studio irimo ni turayitanga twararindiriye gatoyi gice cha kabiri gisohoke hari igiteramo tuzokora hari igiteramo tuzokora rero kubwivye turabararikiye aba papa aba mama aba jeune rundi gwaruka n'abarongozi uwo munsi bazowe bahari baraba impanuro zirimo
ushaze kuvuga yuko iyo party ya kabiri zosohokera mu giteramo
ego izosohokera mu giteramo turifuza yuko n'abaturongoye ngaha mu ntara ya Gitega bose baba bahari nokuri turabatumiye cyane turabatumiye hariho uwundi mugwi wa comedy dufise bazaba bahari hariho Kimberegues bamuzi kuri urankunda nyene tukaba dufise n'undi yitwa Maswingi rero bose bazaba bahari turabatumiye cyane namwe tubaronke akanya ko kubatumira
murakoze cyane bazi ko muzogena muratubwira integoro zanyu
na cyane cyane
ego Eko ubwo n'ubutumwa bwa kizigenza wa Union fait la force hanyuma mikro tuyitumbereza kwa mama meme nawe dushaka utange ubutumwa na cyane cyane kubavyeyi baba bafise abana bafise impano mugabo gasanga kubuzibizi bw'abavyeyi babo ababana impano zabo zibafuye kubusa nakamakaye wabatera
urakoze cyane cho naho tari kukimbaza nari naciyumviriye
ego
ego nico nasaba mpamagarira abavyeyi barishiramo cyane gose yuko aya mareresi atuma abana bashira isoni cyangwa bagira gute ariko jewe nanje nasanze atari vyo ahubwo c'est le contraire usanga abana bisoneye usanga abana bari kubahakura ubumenyi na wa mwanya batakaza bari muri vya bindi bitameze neza ugasanga barose umwanya wo kuja mu bintu vyingira kamaro rero nico gituma mpamagariye abavyeyi guhimiriza ugwaruka burya barafise abana bafise impano nkuko mwabivuze ariko kubera bishizemo abakina amareresi ukuntu bijya bibari urukino si kuvuga ko umuntu abari kwameze ni babazane muri Union fait la force bazobona ubudasa hanyuma ikindi nashaka bo guhimiriza kandi kubavyeyi je hariho cyane cyane muri iyi Union fait la force harimo abajene benshi n'abajene abavyeyi benshi abapapa abamama bakuze barakunda kuntangarira bambwira ngo je nguma ndi jene navyo birafasha kuza kwiyunga mu bajene ucika umujene nkabo cyo gituma rero ndabahamagaye yo sokre rero nayo bari bazi baguma bambwira kweri ko ugu muri jene jene ishira cyane kuba jene kweri iki keshi ndabaha impanuro rero nabahora baca kuma stati bakama yagiza akavuga ati mer jene cyo gituma manyita mer jene
kabisa
bakambwira taraduha impanuro ni wubahwe ko keshi je wabajene benshi ndabaha impanuro ego
hajya baravuga ngo gusaza ni mu mutwe
ni mu mutwe kabisa
ibigorane byose kavyikoraniriza mu mutwe imvi cyazimera ubwo nyene
ego
hama kandi kajambo ko bakari ku mutima
akandi kajambo ko bakari ku mutima nuko no bashimira
koze cyane
ego hanyuma nkabatuma namwe yuko mwoza murahimiriza abandi mukadufasha mubwira nabandi kugira badushikane kure
koze cyane muzungu arisho hongera ko nuko
nta kindi mwana kongera ko kimwe gusa no munezero gusa neo no uri muri jewe ndagihewe cyane kuvyo kuri ibi birakwiye reka tusigaze ibindi kimwe gusa nabatumiye umunsi mwatanguye kubona afishe ziriko zirasohoka kuvyo kuri muze mu supporting
nibaza ko bitazorenga ryari
uko kwezi guheze metro mu kwa gatano ndibaza mu ntango zo kwa gatandatu ico koko tuzogikora kandi dukeneye yuko ni TV yanyu vraiment murabe mudushigikire ndabizi muzoza muduha ama kamera ariko naho muduterera quelque chose turabo kuntu byo genda hariya nyi turifuta kugira ngo kizogenda neza
merci cyane ndibaza cyashikiriye abayobozi kuva wavugiye hanyuma fofo tugushimire cyane kwita ubutumire bwacu nibaze ko ubutaha ikindi gihe tuzugukeneye tuzokuronka
nanje ndabashimiye cyane ego
hama kimberege sinawe merci beaucoup
Ah merci beaucoup que genda bashire imbere mu cyongereza ko je mwanjyoye gose thank you vraiment thank you are very good kabisa je wenda abingene mwatwitaye habwo je nasanze kugira mu dusange ngaha mu rupangi wacu nasanze mwakoze ikintu cy'umuti cyane kandi rero imana ibahezagire vraiment
asante sa
nabemeye ingene mwatwitaye ho
turabantu birukanga n'abanyempano kugira ngo ego impano ziterezi imbere
muhezagirwe rero nkabaje njyohewe no kubona mwitanze mukadusanga muri kino kibanza sinzi nuwaba nababwiye ahubwo je nasanze muri amateka mitwe muri abateka mitwe kubona mudusanze muri kino kibanza mukaja mutuvugisha natwe umwe wese erika mwe icyase twe twagize twe twakoranye ngaha turiko turayaga ibyerekeye
umugwi
ibyerekeye by'umugwi namwe mbona mwakorotse ati none babimenye gute kuno munsi kabisa ndakengurutse cyane Imani bahezagire muzokwame mu supportinga n'abandi sinatwegwe gusa mu supporting aba nabandi bose uko hari habandi nabonye bakina
imyuge
kuko mwebwe mutadushize kuri ntuzenya yanyu babona ibikorwa byacu urumva ko tutotera imbere vuba ariko ndakengurutse turi kumwe byose birashoboka ariko ndakengurutse muronko umugisha kumukuhoraho imana yacu kandi natwe umugisha tuwongere tubasabire kuhoraho imana yacu Thank you vraiment.
Urakoze cyane muzungu tugushimira cyane kuri uno mwanya waduhaye nibaze kubutaha tubakeneye tuzaba turi kumwe.
Nukuri murakoze cyane group Nefera Force iriho kugira dukorane twese kandi tego.
Mubandanye mugira ibihe byiza.
Urakoze.
Reka ndabashimira cyane mwe ko murakurikira GTV ni Gitega Entertainment TV Elvis nibitanga DJ Wizzy ari kumwe na Nefera Force nibaza ko vyinshi mwashowe kubironka ufise rero ico woterera shika muri Nefera Force ukaba ufise muvyeyi umwana afise impano ntumuzibirira impano yiwe muhe mwankuhaje kugira ngo impano yiwe itere imbere Nefera Force ba imijyangira ugure kugira ngo bamwakire reka ronda gushimire cyane ari kuri radukurikirana ugumane na GTV utaragira sabone gira utaragira jeme korako hanyuma ntiwibagire gusangiza kiganiro abagenzi bawe mu kugira partage canke share kandagubira ati ciao ciao